to ka nyako no to disappear
nitie jomoko mara nuisance a nuisance en ngama bedo assumed unless oyanyo badi to bati to bati wacho ni odhi o report ka police ni ingen police okijenti niyo joma yanyo jite we just sympathize no en a nuisance katibe ingeyo wacho ni kiangani onindo koda kiangani otimre nadi kiangani mago is a nuisance so obed assumed gi ji mang'eny so unless ngato complain police okichocha gokinyi to yao file ni ngato noyanyo ngato to tere kota pana
but one code example maru morara ma police no mako no ketho nying jatelo ker marwa kod ja ohala onge kama ne ja ohala chodi odonje
no okinyal ng'eyo
kata ja ohala cha nodugo bo ka mot bo wacho ni I have not made any complaint anywhere
excuse me ng'eyo okinyal ng'eyo kaka ngato complain ngato nyalo complain by writing so many other issues to mara riyo jatend piny is not an ordinary person jatend piny en symbol
yes
mar the nation
yes
kinya yanyi kawuono yanyi kinyi yanyi orucha it will be a responsibility of security agencies to find out nito
yes
in gishida mani
yes
kiwinjo so mane mami wadwaro ni mondo ingeni human rights organizations giyudo pesa gi kalure gi kaka gi expose but an adwaro ni mondo an adwaro ni mondo abed a moderator
mano propaganda
because abende an gi nyithindo wak nyathina ubed harassed
yes
kata na wuono kanya adwaro ni mondo abed
yes
harassed
yes
okan above the law
yes
adwaro mondo duty kalure gi
kendo gihera
iwinjo so gimwan wate mwamedo wacho en ni wabed gi basics
yes
one of the basics en ni waketuru tij police mondo obed a job ma ng'ato ka ng'ato nyalo admire
all right
nadu wabedo police mondo obedo dan gi sirkal gi jopiny
okay
wabeduru a country manyalo tiyo maber through kata mana things like community policy mondo watiyo maber gobila tawacho ni motiyo marach bedo dealt with
all right kopogore gi